sun upon a tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live.
And now the place you have a walk in Chia. Kasi kasi bro, na mi nshia bebree se ko sie da na pe biara unya ye hwe wo metro tv du medie so ani na mi som aye som aye se ye pe heaven akọ no mi nua enda fo enye de ye ye pe e de obo ade na atye se ye ye enda no pe so ye se mpaka ni Abraham money wa ye kado ono be pension pension na nua se mu na wa kire o se ye to dum e nya mi aye kwan be so na babo no se ye nya no e ye ne ana e ye twene bo Kosoship of Yeshua.
And we survive from dust our God, created man. He is our God. The great I am.
Yeda yanko point si si enimo eshe bio. Yet why addition and so Jesus Christ are your default is Moses. Na what you mean no me and sa e chemun yinano. Na ye no more as muffin you ma 18 million inch mo a dear 9 million. A honey who's also o crash muffin in church, o cry on kofa, o crapano bubu, o crampa bumwana. Christo na safo no o share kwasi de biara, sa ni ma e nay a ye a quine pa. A crystal forno, young coupon home, cron cron dia toho, and my a faso as somono. Young coupon home, cron cron so or bass my forno so no. Not near young coupon dia, shake Jesus and noom. Ah, yes, so or babon, quite your kind of two, ye ya, not unkind jazz my forno. And I'm cron crono, yes, a crystal, near a giant coupon de man, no, ma or de bay. I can't a dear a tosso a noom. Ah, a crystal for no mushia, no moye. Na eno ye enwom to eno de empie e wa asoma funyuma etimienu nche mo aduanan mienu ho epie o baby foforo. During the past 3 weeks we have looked at Acts chapter 2 verse 42 where we read and they continue steadfastly in the apostles doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayers, and I said that all these four things were given to the early Christians through the apostles by inspiration of the Holy Spirit. The Holy Spirit came to declare what was of Jesus to the apostles. So the Holy Spirit came to glorify Jesus, the words that God had put in his mouth. And what we are going to see as number five channel of worship was singing. It is not written in Acts 2:42. There are other scriptures. Our first scripture is Ephesians chapter 5, verse 19. And we are reading that scripture. Ephesians 5, verse 19 says, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So here he says we should speak to one another in psalms. He didn't say we should beat. Or we should point on organs. He says we should speak in psalms and hymns and spiritual songs. To be a king, Ephesians 4, or say, and you mona ye trono, and Cassandre, Senkuo hunyum, aye yenyum, nimu humunyum, a yenuma ye trono, Cassa womb, Cassa where a woman is, and you mona woton, what the Cassana air to yumono, into a yen jijie, a yen jijie keke. Enti a Christofo edi nkan no na omu hia na omu nhyeda enya isenkuo ana gita ana omu mmoro ntwene na emum na omu de won techre ma eto dwom akasa wo enwum bi te se obone hunya nsantem oto no eye kasa a enjijie a efiri nimpa ne ndir no ene no aka bom ene oto nwum onyame wo se ayeyi adekasia waya maye de chenso na wobeye ni nyina aye nwumu aye toa kasa ewomu no mi a metu na nkasa metikasa ne tiasie de ogyina menchenso a ɔto no ono nso so ti ase ye nyina ye to nwum ti ase e ya nkrofo kan sa an na se bible no mu David nwum o help you num o si ye mfa mpintin ni totrobento ni newuta ni semku an o kan sa nyama ni nyina na ye juufo osum nso eno nko e na kristo osum nso eno nko kristo osum a Jesus Christ a oyo odifo kase a Nyankopon ma no so o ti se Moses na odi ni nsem hye na num so o meka nkyere yenu emu bi ni se enwum na ayeto ye ntu nwum a e kasa kyere na o si ye Moses senkuo no wo yakomammu e ma Nyankopon enti o Nyankopon egbo nipa no ye akoma no ye nipadua no odi nyigye a e ti se senkuo e ma onipa ansa na onipa o ba be ye senkuo a ile ye nsa mie mie so yankopon e ye ade no ma onipa bia nti onipa e to dwom a na se o to ni ye a e ye de pa o yankopon wo emra ye wo mu wo kristo somu bre so o si di ohia ne se ye to dwom na ye mo senkuo yakoma mu e ma no eno no aka ho asem akire se ye ko kolose funuma eti miensa chichemu dunsia. When we turn to Colossians chapter 3 verse 16, this is what the Bible says: let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. He says we should let the word of Christ dwell in us richly. This is because if we do not allow the word of Christ dwell in us, the words of human beings will dwell in us. The words of so-called men of God, so-called pastors. So we should let the word of Christ dwell in us richly. He says we should teach and admonish one another in psalms and hymns and spiritual songs. And we should sing with grace in our heart to the Lord. In Tihana Yakin Kayano, or shall I see a crack and say, Yama Christo as someone entire your mubebre? Say, Yama Christo as someone entire your mubebrea. And none you could eat as of four beans and wetchy. Codigi dotier, the goom crying for yemu. Ah, ut me who say, I dream papa beer near chili. Codigi, and near my edible boy answer. I Christo for a din kind Peter no nes anima no mon ye won kura omuni Jesus and nanti yeno. No mon titi form dotier mancro for ye diane. No mon ye be bean fan chichirin grow for insa. Nemum yesu as semono and a no more catcher womb. Was he a man Christo as semono entina ye mube brave wo a jinny ni yan se yenemu. And or say, yen fasem guo so yum, a ye yum ne humum, and kasan chile ye hum, and 2 year mufo. Ni ento nyum a adum wo ya kuma mumman yankopon enti sa wo ya pamfo fro bremu a ebru bia okasa fa enyum to ho wanka enyum bo sa woti wo ka mu na wo bo wo seed a enonko wo ofie na wo stereo bi wo di seed bi a chemu a ye ka bra a kristo na safo ma no ebe hiem sa asol ni ye be hia si ye be sori a enye me bu ho a ye ye no asori demu osumu a wuntumi ye no fie ebi ni ewurade adidi wuntumi wa wo nsoro wonko a wo fie osimi ye ewurade adidi sense koronto fun me di kan eti duba kuno kra no se wo kin kan ho a wo be won se o si se mu be didi a bako ewurade adidi na montwa mo ho mo ho enje nya de a obetun ya tena wo fie se mi ye ewurade adidi da bi afa ewurade adidi no echi kra no bibi ti se oma ntubu ayie unko a wutu fie wesu mi yi ntoboa da bi eye kristofo de ye be hia no e na ye yi ntoboa ne ye boaboa no ne ye di bi ye adoye ma wona wo ahokiri mu ye di bi ekokan yankopon ahyep ye di bi edi dwuma horo bebrei enti enwum to wo osun mu no ntwene bonka ho kristofo ne hia hie no Peter no ma bre so na omo montwene e wo hunhie mu ase abakosem kyerɛ sɛ nsanku aye emiemia so guitar a nipa de wɔn nsa prɛprɛ ntwene a nipa bɔ sadie no wode beka kristo sumo ho no adofo no enyen rum frinjia ahenumbo nkrofo ode sanyema no beka kristo sumo ho no enyen rum frinjia ahenum beyen frinjia ahasa ni aduonum deko enti ase misa ne se peter no ma abreso no adenti ena na omonye sadie no omonye efri se yesu amfa nka ho wo krisosomu na ekrisofo edi nkan omu hia omu mmontwe ne nsa enko round wa sori dem ho ye nko asori si ye kwa kwaji ani ye kwa asori se ye de osori ekronkron ko ma yehu anyankopom na ne o nyankopom aka no na ye adwuma e wo yesum no mu ye di o nyankopom ni ye bu awurade yesu kronkron wo ye akoma mu nti o si ye nto nwum nkasa nkyere ye ho ye ho ana nwum no bi ho nso a ye di ayeyie ma nyankopom se ne o ka no Hebrew foma eti du mi ye sanchiche mu dunum wo sa e ho no meka no o poto kase mu in Hebrews chapter 13 verse 15 he says, therefore, by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is, giving thanks to him continually. So we see that he wants us to give the fruit of our lips to offer praise to God. Or see, I'm fire no fafa. Ene yin yang kopawaye. Wo apamfofro brem wo jufo somu de na impintin ni nsankuo ni akasae ni totrobento ka ho a echinye bia ni ho ukosa 150 ewo ho apamfofro mu de o si enti yemfa yesu kristo so emmo onyankopon ayeye afode da ene o si eni anofafa aye de bonu agodi no aba o si anofafa wankase totrobento wankase nsenkuo wankase ntwene wankase mpintin wankase senkubenta ose ya no fafa enti unim e kristofo edi nkan wo kristo na safo mu no a wo tena kristo nkyerekyere mu a enti ema omu wo onyankopon ani yesu kristo no nia onyankopon edi she jesus enum so o meka nkyereye e wo yesu mu enwum ho ne se yem fire no fafa ene mmo onyankopon abodi o si ye sa ye nam yesu kristo so ene ye sa de no de man yankopon enti de ofom na ontena kristo nkyerekyere mu no eye wona omode entwene ene asa ene nsembo ene guitar ne organ ne totrobento na omode ye esom enemre mu nyeme bi wo ha e wo bible no mu nkankan apam dada no mu a onyankopon hwehwɛ sɛ yɛde bɛyɛ adwuma wɔ ɔsom mu ɛnɛ wiase ebi ne onyankopon ka kyerɛ Noah sɛ ɔmfa wawa ɛnyɛ boat kɛseɛ ɛwɔ bible mu nanso ɔnkan kyerɛ yɛnɛ sɛ yɛnyɛ saa deɛ no ebi ne sɛ onyankopon ɛka kyerɛ Moses ma ɔbɔ Israelfoɔ no amanneɛ sɛ afi biaa mu Israel ni bia wetu kwan akotena oman bi so wo yo berema nko ade a ese se wo ko Jerusalem mprensa afi bia mu na sa mprensa a wo ko Jerusalem afi bia mu no ene ewiase ba bia akotena bia kwan wo se ben yo wo beko eye adapen da bonda the feast of weeks a o san fra the feast of Pentecost wo beko Jerusalem eye twemu na bonda and as a afashe the feast of Passover obekọ afei obekọ asisin afashe the feast of tabernacles with Deuteronomy chapter 16 verses 16 and 17 sanyama ni na bible nanso enka mayenne bibiti se onyankopon ka kire adam wo edin tromo ho se tromo ho nue nyina otumi dibi ne mon papa ne bon ho nim die dua mo ndi bi no se dua ne ni umie du yehunda ye nim se ne ne kala tie se na ye kokọ se na ye fita se na ye ahamuno da bi ye hunda e wo bible m nanso enka maye ne nehum de ye nya firi sai sam ni nyina ho ne se emre biara o yankopon de matetefo no nhyise biara o de matetefo no die odi so nhyira ba no so ndi ewendi so aso twemba nso ndi ye kenkan na ye fa adisu afiru mu se onyankopon ye obi a so ode hihye ma wo a ese se wo ye ositi ndi ye enamre mu ose ye mfa ya no fafa na ntodwum a enko nkofa totrubento meka ho enkofa ntwene bom meka ho enkofa guitar enkofa organ kofa nyema akane mu bia mfa nka wo nemu wa no fafa. Hebrews chapter 13 verse 15 o si yemfa ya no fafa e na enmo yankopon abodin na ye den bon abodin no o si ye nam Yesu Kristo so e na ye saade no enno so enimpa ma si yempe ne sa nemu ye di instrument ahodo yi na beba na afi ya be bruntwene mu asa ma fifire afo ye ntade ye na yakoran wa sori dem ho odufia aka se enne asori ye de pa asori no ye ne da ebe ye nti na ewo nemu ye sori yankopon se ye di ayeyi ni aseda ni ntontom e ma no wo kwan pa ono anka sa akire no so afei ye ko hia ye bekɔ awurade adidi ana ye bedi awurade adidi e di ayeye nkaye wo Jesus ho afei ye hia ye besua Bible ni ye hunu nokware a e ma onipa ye ode hie e hunu nokware a e ma obi nadao ehunu nokware a ebetu ama watena si no anya yankopon enimu nhira na afei ye hia ye yi ntuboa ntuboa yi a enye ntutusu odudu ebise ntutusu odudu ni enyi ni na ɔtwe na ɔtwe nemom nia eye ɔma a wuyi na afei ye de aye yankopon adwuma wo na safo kronkron na afei ye hia ya bompae enye mpae a ye bo a nenni pebi prekope na kasa ahudu obi ebe wuram ne keke kanse mbia ase de ne yehunu no nemu ye bebo mpaye aka asemo a nipa e ho no beti na won ate ase na ye wie na ye ka amena won so so agi su bi ye dan yankopon ase se o mai in Bible nemu ankoye se onipa bia ono a de nadwene ye no no on fa so nsum yankopon na enigi sembi wo ha ye nemo eche ne sabre se efri wiase mfiti ase de ba nyina onyankopon efa ne som ho ebre bia ono na oka de obe na ye hunu se Adam ne mamie no Cain ne Abel omoko bo afode wo Genesis 18:9 Bible chee se Cain na afore bo no yankopon ne ni anso na Abel afɔrebɔ na Yankopon ani sɔre sɛ wonya kenkan hɔ na wote sɛ Yankopon ani ansɔ kan ne na afɔrebɔ pɛ ntɛntɛm a sɛ wonhu ne sɛ ɛne na kyɛ sɛ biibi wɔ hɔ a na wɔ sɛ kan ɔyɛ na wanyɛ nti na ama na afɔrebɔ ansɔ Yankopon ani sɛ na Yankopon ɔnka hwee mfa afɔrebɔ ho a nka yɛntumi nkɔba sɛ kan kɔbɔ afɔre Yankopon sɛ mani ansɔ because wonka hwee nkyerɛ ɛmfa afɔrebɔ ho na mia mi firi mi pemu ene mababɔ afɔre ama wo ene ye sɛ wo so mu saa na emum sɛ ye ye a Yankopon ne ni ansɔ Cain afɔrebɔ no kyerɛ sɛ na ɛho nhyehyɛ wɔ hɔ na Cain ye n'adwene sɛ ɔmfa ɔyɛ n'adwene sɛ ɔnni so na saa sɛ mo a menkan sɛ yɛkɔ Hebrew fo nwoma eti du baako nkyekyɛ mu nan ɛhɔ sɛ gyidie so ɛna Hebel de bɔ afɔre a ɛso kyɛn ne nua kan ne deɛ no ma ɛsɛ onyankopɔn ani. In Hebrews chapter 11 verse 4 he says by faith Abel offered a more excellent sacrifice than Cain and we know faith comes from hearing the word of God. Yɛnim sɛ gyidie ɛnam nyankopɔn asɛm a waka so na ɛba enti na kyerɛ sɛ Cain nyankopɔn asɛm a ɛfa afɔrebɔ ho na ɛwɔ hɔ nso ɔyɛ n'adwene sɛ ɔmfa nyɛ adwuma nti ɛnwomto a yɛaka ho asɛm yi Yankopon asɛm a ɛfa ɛnwomto ho wɔ Kristosom mu nnɛ waka ɔse yɛmfa yɛ ano fafa ɛna ɛntodwom ɔse yɛmfa yɛ ano fafa ɛnkasa nkyerɛ yɛn ho wɔ sankuo ho nnwom ayɛyie nnwom ne honhom mu nnwom a yɛkenkan aborɔfo no ɔse teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs singing with grace in your heart to the Lord singing he didn't say playing music nti Bible no aka saa asɛm wɔ nyinaa kyerɛ yɛn mo ma yɛ nkɔyɛ te sɛ Cain na deɛ Yankopɔn kaeɛ no yɛmfa mma ɔsom mu ne yɛyɛ yɛ adwene sɛ Yankopɔn bɛfa ne saa Yankopon on Fanny Massa. Say Yankopon, near ye be our father, sir. And can be a friendly user was 2 Samuel chapter 6. Yankopon upon my daka AC truck or so. Nanka a ye flab bo a foam a bubu, cocoso, we say all bombino. Can Yankopon own cono? User is no else of Benimbo. User was one of the sons of a high priest in Israel in 2 Samuel chapter 6. He held the ark of God, protecting it from falling from the truck so that it will not break. God killed him. In other words, God is not someone that what he has not instructed you to do, if you do, he accepts it. No. Once he has not commanded you to do, you do it, he does not accept it. I was here when Yankopon is Subai. Say, oh, you Yankopon, when you answer, yeah, what we are seeing, you know, you answer, what we are seeing, you know, you're teaching the bomb, and you're there, get to every Yankopon. Or see, you're fire, no for fun to you more. You need case. You have any babies or questions, say, na get on way, nan chinin way, nan sengun way. Or see, for one no for fun to you, bona buddy. Or no, no, bo me, or no, no, bo, or no, bo, ye, ye, na, ye, ne, no, I did you, Tonyumono, or no one, or de ma, ye, or penis, ah, titim, remun, or ma, crying, more, mo, this, ah, instrument, I hold on the cam, one, and then remu, or see, and fire, no, for an end to you. Adolfono, or soon, eh, dear, a sumbu, young coupon, or soon, eh, dear, a nippen, yin, so, young coupon, de, or soon, subain, shay, nippemu. Nemo Ubayano, na ye pesi ye sum Yankopono. Ne ye di nye me biya frafra Yankopon kaye. E no weye ne sa, sa son no ompe. Ntina Yesu o Matthew, iti dunum chiti moun son, iti kwe sinkrono. O si nipe bi sore no kwa. O chile chile nse mwa nipa asise. Inti sa wu sum Yankopon, nwa ye ne se di Yankopon anka sa e pe no. Nemo wuko fa niya wu wajuni ya wo se, wu de kan osmono mwa ebe mana ye de. Ebe mana ye nika, ebe mana nimpa bem, na wo de beka ho pe. Yesu se wo so no eye kwa. Cain eko bo afore ye anso Yankopon ni. Abel ebo afode ye eso Yankopon ni. Eno si gidie so ene Abel bo afode ye. Na gidie so firi Yankopon asem a yakamu. Enti enwum na ye to ne ne ewo asolumu no. Se enyina gidie a eye Yankopon asem so. Na ekwa ye nia asofo no ankasa ana enipa waso no mu fi se ye de kan ho ebema som na ye da e ye sa Yankopon on baby o ekwa ba sa wo soro no kwa wo chire chire nsem wa nimpa hihye enti sa nsem nyina ye be kan ho sei e wo se ye nsu ye ye nimpa wo betumi aka fa ye ho se ye nsu ye kura asomafo no nchire chire ne anyonko fa a e gina ho ma ntubuayie ye ntutusu odudu ne panu bubuo a ejina ho ma urade adidi ne mpae bomuara ene enwumto a eno nso so se yento na yemfa nkasa ncheche ye ho na yento ne yemfa mafori enhye Yankopon ni munyam ennam Kristo Yesu so san sam we nyina eye Bible no mu apamfofro ebre so esom ncheche papa na eru na nanu na me kan papa bi o si change je papa we ya ukra church of Christ we a o mo kama ya ti na se wo mpe we ya na e die ben na wo be enye na wo kwa ko di ni pa jire jire chi no wa ye nia wo fi se jabre e ma we ni ji ama na so Yankopon ni mu no na e ye osom a Yankopon ahise se wo do Yankopon a wo be ye ositi ama se wo do Jesus a ubedi na shede eso se woje hun kronkron di se onu ni ochiginafo a Jesus Christ okono osuma no mo begina na chi a oni ye wo wiase de besi sa mre nyina de a wo beye ni hun kronkron ama asumafo na atwero no apamfofro no mu a hun kronkron de obeye ni nyina no eye Yankopon enum nsem odigu Yankopon nsem odigu Yesu enum a or Becan be, not the Akaino, or Mamma Cronkron bet to us. So we are near, and ye upon Fufronum, ye who be bea dea, and ye now we are the Fufro, our Yankopon on pet, sa or some, I nipa do on she say, any one want to chill, any one want him with sep, any one mirror I hold door at the iron. enemle mu wiase asore adane business asore adane enigisem yatise enso no bebre ho kra azonto asenyina wo sa wo ho na yankopon na yeso no anase nimpa na yepese yeso woni wan ria wadwene be yo se si amasa ne mana maso no mu a ebede na mrantye ne mabawa no omani agye aso no ho no mu aba emrantye ne mabawa na bebre ti ase no wa mre omoya aso ode yankopon di su yire seye wo se wo de ntwene bo ne asa eba aso no mu se ebeje mrantye a yankopon na ahye wo sa onhye wo sa enti ne amude ba nso no mu ana amude aba mu amoye ni nyina no enu na ama sa nso no entumi ye kristo na safo Christo na safo Church of Christ no nchire chire pa ene o chire chire no o kura asoma fo no nchire chire ikoshia yesua bible no se wonti bibia sia wutumi bisa ne ye de bible no akire wase obi amfa na dwene enka se me fi se me susun se me dwin se kire ono se na o ka na da bi se wonti bible ba bibia sia wo ko ba bi fufura o kire ase enti bo modin se nkyekyere papa se ubeso na ubeye na tu mebusa meti aduonu miensa nje mu aduonu miensa ose to no kware no na nton in Proverbs chapter 23 verse 23 he says buy the truth and sell it not. To buy the truth, you spend your time to listen to the truth and you have to embrace it, you have to accept it, and you have to live by it. You have to put them into practice. You don't just listen to them and then you allow them to pass by. Utie no kra na, wut de wo mret na sna wutie. Entie ni keke na ma ensem no metwam nko. Na mum wutie na wusom, sa wo de ba bobra, sa wo de ba ye adwuma. Enno na ebetumi ama wa hu no kra no, na no kra no aye wo dishie. Odofu a wote Church of Christ for nka. Ya se mun yina ne se, Onyankopon pese wo hu sa no kra. Na no kwere ma wo ye odishi engineer ka wo ne se wo nsoso wo betu anamon na wa ba gye sansem na etumi ama wo nyankwa e wo kristo mu ebi yankopon ye odunfo no mabrunfo no onhyire hyira ye na ye nyintum se Jesus Christ onu ni odifo a otise Moses a yankopon de ne nsem hye ne num na efa nkyerekyere a obroni se doctrine if a fellowship our bonisi giving or collection if a breaking in bread that a ye holy communion e didi krom krom if a prayers I e be sure say merima ne ndim pa ibon enim if a enwum a e ba o si yento wo osum ne mu meye mmodo ni nyina ra ye nsem a o yankopon de share Jesus enum ti e sa nsem yi na tu anamo na ba bi a wote sum a wa fom kwan no sori firi ho na bra kristo na safo mu na obe nyankwa yankopon onnum no nhira o Jesus de wonti amen.
Our God who sat upon a tree a life was willing there to give
radishira bebre se nenso so wo akoso ahwe do bedi se na wo hwe do kishia de biara no nimia koso ahwe o pago musa de ekra no sa na ti ana wo ase musa enferograph frere e wo numbers a ino so ana se shatter of Christ gbara ebe wo because why you shall that crown.